babantu nezintezikhalakahle nabalaba bantu baphethe intezimnandi nabalaba bantu nezintezikhalakahle
do.